Aloha kākou, e hoʻike ana wau iaʻu kou i nā ʻōkuhi no ka huli ʻana i nā Kinona Hua Hawaiʻi ma ka polokalamu o Fund Book. No laila, o ka hana mua e hōʻoia i ka ke ā o ka papapihi Hawaiian ma ke kamepiula, a laila e wehe ia Fund Book. Ke wehe ia o Fund Book, puka mai kēia pukaniani, a ma kēia kolamu e lua, helu ia nā Kinona Hua Apau ma kau kamepiula. No laila, hoʻike ia nā Kinona Hua ma kēia kolamu, a laila ma kēia ʻaoʻao, hoʻike ia kekahi lāʻana o ke Kinona Hua. No laila, i nā komi wau ma luna o kekahi Kinona Hua, puka mai ka lāʻana. O kekahi pilikia naʻe, ʻaʻole hoʻike ia i nā loa no ke kākō a me ka ʻokina. No laila, pono e hele a view a e komi ma luna o custom. A laila e puka mai ana kēia pukaniani me kēia ʻōlelo lākina e holoi i kēia ʻōlelo a e kikokiko i ka wōela me ke kākō. No laila, kikokiko ana wau i nā wōela naʻinaʻi. Ame na wōela maʻaka. A laila e kikokiko ana wau i ka ʻokina. I kēia manawa hiki iaʻu ke koho i kekahi Kinona Hua a ʻike inā e puka mai ana ke kākō a me ka ʻokina. No laila e huli ana wau. Inā ʻike ia kēia mau pahu ahinahina o ka manaʻo kēlā ʻaʻole nō e puka mai ana ke kākō me ka ʻokina. No laila e hoʻomau i ka huli ʻana. I kekahi manawa e ʻike ia nā kekahi Kinona Hua me ke kākō a ka ʻaʻole holo ka ʻokina. No laila, o kaʻu hana o ia hoʻi ka ke kikokiko ʻana i ka single open quote. No laila, no ka hana ʻana i kēlā e komi a paʻa i ke pihi option ma ka papapihi, a laila e kikokiko i ka right bracket. Puka mai ana ka single open quote, a like kona kinona me ka ʻokina. No laila, inā nana kākou, hoʻi kākou iā Ariel. Ma ka ʻaoʻao a kau he ʻokina, a ma ka ʻaoʻao hema he single open quote, a ka like ka nana ʻana. No laila, ʻoia kaʻu hana i nā ʻaʻole holo ka ʻokina, hoʻaʻo ana wau e kikokiko i ka single open quote a e holo ana paha. No laila, ʻoia ka hana no ka huli ʻana i nā Kinona Hua Hawaiʻi ma ka polokalamu o Fund Book. Mahalo!